Outside TV.
Turakwiye kwishima tukishimiza tugakunda igihugu cyacu naho habu gikongo amazi yaho ntibayemo batanje kuyahimbura Rwanda hoho ngo kirazira no mu gihugu kibanye cya Tanzania dukundana gose nabo nyine amazi babanza guhinyanya urukundi murumva yuko twebwe amazi usanga avuye mu isoko gatega urushi ukinywera akaba amazi y'ubuzima iyo mana yaduhaye ibyiza byinshi turakwiye kuyigamurukira tugakundana abadugiye imbere gukunda igihugu tukarabira ijyabo basogokuru duhereye kuri kubiguze igihugu mu mpande zose mu kukigwanya kikaba gifite imbibe zifite uno munsi hama natwe tukaba twiberamo mu mahoro rero imboneza yacu kizigenza mu gukunda no mukundisha igihugu tuzo mwibukire mu bikorwa y'amakora iminsi yose mu ntara zose mu makomine yose ndazi yuko ahantu hose mu gihugu hari icyo bamwibukiraho izo bintu bagiye rero barabishyira imbere bikaboneka bazoba bariko barashigikira umugambi wiwe indoto ziwe yari afise zo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kandi nta nkeka tuzobishika ko kuko ntabuye duhetse mu mugongo kuko nabivuze ntitwabaye nka bamwe batangura gushwana Imana ikaza igaca ibacamo imimi cyiga bagatangura kuvuga indimi nyinshi bamwe bavuga atawumvikana na wundi bego twagunye twivugira ururimi rimwe ama tukumvikana na maremere rero dufite ibyiza byinshi biduhuza gusumba utuntu dukeyi shetani akunda gukoreramo kugira ngo ducanishemo. Ibyo rero turazi yuko twebwe turi intwari dufise abayobozi beza kandi tuzobitsinda atakibazo. Uno munsi nkuko nabivuze hano sinza kuvuga jenyine uno munsi turaza gufatanya ikikorwa n'abandi rero turakwiye kwishima tukishimiza tugakunda igihugu cyacu naho haba igikongo amazi yaho ntibayemo batanze kuyahingura mu Rwanda hoho ngo kirazira no mu gihugu kibanki cya Tanzania dukundana rwose nabo nyine amazi babanza guhinyanyura ukundi. Murumva yuko twebwe amazi usanga avuye mu isoko ugatega urushi ukinywera akaba amazi y'ubuzima. Iyo mana yaduhaye ibyiza byinshi turakwiye kuyigamurukira tugakundana abadugiye imbere gukunda igihugu tukarabira ryabo ba sogokuru duhereye kuri kubiguze igihugu mu mpande zose mu kukigwanya kikabwa ifite imbibe zifite uno munsi hama natwe tukaba twiberamo mu mahoro. Rero iyi mboneza yacu kizigenza mu gukunda no mu gukundisha igihugu tuzo mwibukire mu bikorwa y'amakora iminsi yose mu ntara zose mu makomine yose ndazi yuko ahantu hose mu gihugu hari icyo bamwibukiraho. Ibyo bintu bagiye rero barabishyira imbere bikaboneka bazoba bariko barashigikira umugambi wiwe indoto ziwe yari afise zo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kandi nta nkeka tuzobishyikako kuko ntabuye duhetse mu mugongo kuko nabivuze ntitwabaye nka bamwe batangura gushwana Imana ikaza igaca ibacamo imigu cyigatse bagatangura kuvuga indimi nyinshi bamwe bavuga atawumvikana na wundi twebwe twagumye twivugira ururimi rumwe kama tukumvikana na marembe rero bifite ibyiza byinshi biduhuza gusumba utuntu dukeyi shetani akunda gukoreramo kugira ngo ducanishemo. Ibyo rero turazi yuko twebwe turi intwari dufise abayobozi beza kandi tuzobitsinda atakibazo.
Arakoze cyane General Gaspar Baratuza. Mu bisanzwe uvuze ko ndi umushingantahe ndi uba wihenze ko ndayishinga kandi uvuze yuko ndi umugabo ndi uba wihenze kandi ndi umugabo ufise n'umutima rugabo byose ni byiza. Izina nitwa Jean Claude Karegwa ndenza ko nijwi mushobora kuba mwari murimenyereye ndi uwahoze zivuga ko nahoze ndi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nabaye umuvugizi wa nyuma w'iyi mboneza kizigenza twibuka uyu munsi ntungira mba n'umuvugizi wa mbere wa nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye arongoye i Burundi. Murumva ko hari ibintu n'amateka meza cyane na jewe no gushimira Imana tugira turi kumwe rero muri uru rubanza Imana iraheza urakoze.
Urakoze cyane nashimye kumubabwira kuko nawe nyine mu byigwa byo gukunda no gukundisha igihugu arafisemo igisata yamyerekana kandi n'ubu ni mu byajejwe birimo urumva azoguma tumanyurira. Imboneza rero ntaho yagiye kandi n'abarundi benshi na nyine cyubahe umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ubu arabikora neza cyane yaratanguye kandi abyigisha neza twebwe turamaze gusoma ko aho duhorere n'ukuri n'intango imeze neza cyane
nk'uko musanzwe mwunze. Nitwa Yozefu Banyendeza nkaba umuhisi jewe yaranteye iteka ridasanzwe mu bandi Barundi mbere nticari gitangaje icyo gihe nicyubahiro yamhaye akabahasha umupfasoni wanje ari mu bitaro sinari yideni rero birumvikana ko nokubaka kuvuga ngo sindamuzi neza aho hari mu 2016.
Barumbuje yudukunda na tetu kamukuru. TV.